jenda wana wana watatawiza wewe imigenzo ni kubona mgo wewe
ugahagara hei ukavuga kujie kurwanya urwanda ugiye ku girira nawe abanyarwanda nukubitwa tutangire kuboroga
jewe uvuze ngo
Kansubire ndagwe kaze nshuti munywanyu wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerereye kuri mu mwese umviriza amakuru ibiganiro dutambotsa kuri imbonesha kuri yacu ari na yanyu ya Burundi News TV na makuru ate ubwoba mu nyuma zuko president Evariste Ndayishimiye wewe afashe ingingo ikomeye cyane yo gushira mu ngiro ivyo yasezeranya abo mu gihugu kibanye cy'u Rwanda president Evariste Ndayishimiye rero yabishikirije mu minsi iheze ubwo nanone yagirisha inama n'abamenyesha makuru batandukanye ariko ivyo vyose rero ni bitarashigiki wenda abategetsi bakomakomenga mu gihugu cacu Burundi harimo umukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa SNDFDD de Colonel Satere Reveri Jarundi kuri yo ariko president Evariste Ndayishimiye ajije kurenka ku itegeko rikomeye cyane akaba aciye arenka umurongo kandi mu nyuma z'uko rero na Denis Bucumi nkuru nziza yari yasavye president Evariste Ndayishimiye kwisubira ku majambo akomeye cyane yarahejeje imisi atari makeyi ashikiriza ku gihugu cibanye cy'u Rwanda aho nanone yemanga intambara gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yaje kudushikira president Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero ariko nanone aragirizwa kuba ariko arafashanya n'umugwi w'inyeshamba ugwanya igihugu cibanye cy'u Rwanda wa FDLR mu nyuma z'uko rero uwo mugwi werereye muri Repubulika iharanira intwaro rusangi Kongo utegerezwa guhabwa indaro mu ishamba cimeza ry'ikibira nkuko amasoko yacu avyemeza muze kunyemera rero vyose tubigaruke ko ariko rero reka tubanze dutangurire kubijanye n'iyi ntambara hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda ni mu nyuma z'uko rero president Evariste Ndayishimiye na Colonel Senateur Reveri Jarundi kuri yo ntibavuga kumwe ku kibazo kijanye n'imigenderanire ahari ho Colonel Senateur Reveri Jarundi kuri wewe abona yuko hoka kwiye gukoresha nanone ibijanye n'ibiganiro ariko President Evariste Ndayishimiye wewe ico yashize imbere ni intambara. President Evariste Ndayishimiye yoba yizeye intererano igiye kuva muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu nyuma z'uko hahejeje kumenyekana yuko President Evariste Ndayishimiye agiye gufata ingingo ikomeye cyane ngo yo kurasa ibibompe bikomeye cyane mu gihugu cibanye cy'u Rwanda uko bitangazwa n'abasirikari batari bakeye muri Repubulika nanone iharandira intwaro rusangi ya Kongo bivuga yuko rero batumwe ko na cane cane ko bamera amagabo bivanye nuko ibigiye kuba ari ibintu bitegwa umwe mu basirikare rero abangaha mu gihugu cacu Burundi yamenyesheje ibintu bikomeye cyane tujya tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mu nyuma z'uko rero hari haheze iminsi itari mikeya ubwo president Evariste Ndayishimiye nanone yategura ibijanye no kuvuga ibijanye n'igihugu cibanye cy'u Rwanda ashikiriza amajambo ateye ubwoba president Evariste Ndayishimiye rero niho nyene yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare no kubaha imyimenyerezo itandukanye bivanye rero nuko vyahora kuva rero ubu ngubu rero reka tubanze dutangurire kuri izindi njyana ziri hagati ya president Evariste Ndayishimiye na Colonel Senateur Reveri Jarundi kuri yo kubijanye n'umugambi wo gutanguza intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda kwa kabiri uheze ku igenekerezo rya kabiri nzero mwaka 2024 harabayeho ikintu gitari bwigere gikogwa mu mateka y'igihugu cacu c'u Burundi aho umukuru w'igihugu atanga ikiganiro ku bw'abanyagihugu akongera rero akavuga ijambo ritangura umwaka buke uwutwara umugambwe avamo nanone agaca atanga ikiganiro ciwe mbere nanone akamera n'ukosora ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu president Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko rero president Evariste Ndayishimiye ashira igitero giherutse kuba nanone mu gatumba ku gihugu kibanye c'u Rwanda bikaba mu nyuma z'uko rero kuva ku igenekerezo rya 2029 kigarama mwaka 2023 guheze mu cankuzo ariko nanone arishura ibibazo bijanye yari yabajijwe ku kibazo kijanye n'ibitero biherutse kugabwa ngaha mu gihugu cacu Burundi president Evariste Ndayishimiye yaravuze nanone ko umuharire ditabara ariko nanone aca ashimikira ijambo ryo ku gihugu c'u Rwanda yagereza ico gihugu ko nanone c'u Rwanda ko cibitse nanone umutwe n'icicaro ca ditabara avuga yuko rero ari rwo rutanga uburyo ibigwanisho n'inyigisho kuri uyo muhari ni munyuma z'uko rero mu majambo yumvikanamwo ishavu ryinshi president Evariste Ndayishimiye yerekanye ko u Rwanda nanone ruzovyishura vyose none rero yoba agiye guca abishira mu ngiro abatari bake batanguye kubaza ibibazo abarongoye igisoda kuri ubu ngubu rero mu nyuma z'ingego ikomeye cyane president Evariste Ndayishimiye ajeje gufata mu nyuma zuko atariko yumvikana n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu nyuma zuko rero ibintu bikomeye cyane mu ijambo ritangura umwaka mushasha wa 2024 president Evariste Ndayishimiye yaramaze umwanya munini avuga ku gihugu cy'u Rwanda nanone kandi ashimangira ivyo yari yavugiye mu canguzo mbere nanone asaba abarundi kumera amagabo kubera umugwi Red Tabara isasiwe nanone indava mu gihugu cy'u Rwanda niko president Evariste Ndayishimiye yashikirije nanone bidatevye colonel Santere Deveriano ndi kuri yo munyabanga mukuru mugambwe ku tegetse wa CNDD-FDD yagerageje gusukamwo mabisi buke y'umukuru w'igihugu yaraye avuze nanone ivyo yaraye avuze umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD yatanze ikiganiro kubamenyesha makuru ku wa kabiri nzeru mwaka 2024 aho Evariste Ndayishimiye yabonetse yuzuye ishavu ryinshi cyane Deveriano ndi kuri yo rero we yabonetse avuga atuje ibi nanone ibitamenyerewe kuri we nkuko nanone abanyagihugu bahora bamubona ikibazo rero cy'imigenderanire n'igihugu kibanye cy'u Rwanda yakigize igisanzwe yaribukije ko amateka y'ibihugu nanone yabayemwo kuva kera ibihe bibamwo rero kandi vyama bibamwo ugushamirana Reveriano ndi kuri yo rero avuga ko nanone ho gumaho ukuganira kw'ibihugu maze imigenderanire igakomera na cane cane kubwiwe rero abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda nibinjira gutera Burundi ntavyo nanone guta imiragwe ku Rwanda bizobaho mu nyuma zuko rero bazogwanya uyo mugu nyene uzaba ubagavye ko igitero aho kwagereza ico gihugu kibanye cy'u Rwanda ibijanye nuko co bakiriko kiraterera uwo mugu yagize ati rero umunsi bazoba nanone kandi bazoza bakinjira ni tuzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi kibi oya ibindi tuzovyigwaniriza na cane cane tubana neza n'ico gihugu cy'u Rwanda ndi kuri yo rero yibutsa ko CNDD-FDD yagwanye imyaka ishika icumi ariko itigeze ifata umutumba n'umwe w'u Burundi gutyo rero arahebuza abandi bose na cane cane bagerageza gukoresha ibigwanisho ngo basenyure intwaro ya CNDD-FDD kuri ubu ngubu rero ibintu birakomeye cane nanivyo nanone president Evariste Ndayishimiye yaciye yuzura agashavu ubwo gushika ubu ngubu rero agashavu kariko karaniga bivanye n'iryo jambo umukuru mugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD colonel senateur Deveriano ndi kuri yo yashikiriza ayo majambo akomeye cyane izi mvugo rero zidasa zisigura ikinga mu gihugu cy'u Burundi munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko ibijanye n'urugamba hagati y'ururiko rurategurwa n'umukuru w'igihugu nyene cy'ubere general major Evariste Ndayishimiye adashigikiwe n'igisirikare kubera iki Deveriano ndi kuri yo ageze aho avugana none ibiganiro vyopfuma nanone bibandandiriza hagati ya CNDD-FDD na FPL mu gihe president Evariste Ndayishimiye we yemanga ko leta yananiwe kubera iki rero leta y'u Burundi imaze imyaka ibiri gwana na Red Tabara muri Congo ariko nanone ikaba rero ije kwagereza ico gihugu cy'u Rwanda ko arico co bagiterera Red Tabara ese vyo bavyarayinaniye gukura ko Red Tabara ica gatatu rero woga kwiye kwibaza ubwo nanone koko abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 nibo batwara Red Tabara ica kane rero ubwo u Rwanda nanone ntaco rero rwagereza igihugu cy'u Burundi mu nyuma zuko rero muri kino gihe na cane cane mu kubona ko abasirikare bacu bari muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo nanone barwanira hamwe n'umuhari wa FDLR ugwanya igihugu cy'u Rwanda ivyo vyose rero president Evariste Ndayishimiye mbere yuko atangura intambara ku gihugu kibanye cy'u Rwanda yogakwiye na cane cane gutekereza kuri ivyo vyose bibanye nuko gushikungu rero colonel Santere Deveriano ndi kuri yo nabandi bo muri CNDD FDD n'ibindi bihanganye nga mu gisirikare byashikiriza president Evariste Ndayishimiye ica gatanu none umuti urama woba ari uwohe kuri bino bibazo biriko vyama vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi inyishu y'ivyo bibazo rero nanone turibuze kuyagaruka ko muri amakuru akomeye cyane twabateguriye bikaba nyuma z'uko rero tuzonabandanya tubashitsa ko ayo makuru n'ayandi abariko arakwiragizwa irya nino ico bikoze rero amajambo ya president Evariste Ndayishimiye mu mpera y'umwaka uheze yarateje ikibazo mu butegetsi na cane cane ku buryo mundwi imwe gusa amaze gukosogwa n'abashika batatu harimo rero ambasaderi Trense Ntahiraja i Bruxelles mu Bubiligi na colonel Senateri Deveriano ndi kuri yo munyabanga mukuru mugambwe uri kutegetse wa CNDD-FDD ngaha i Bujumbura nanone na Denis Bucumi inkuru nziza aho yaganutse ku majambo akomeye cyane yashikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye aho wewe na Gashavu kariko karaniga amenyesha Perezida Evariste Ndayishimiye kubijanye na cyane cyane no kwisubira ko kubijanye n'amajambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza kuri ico gihugu kibanye cy'u Rwanda aho yagicuriye indagara n'ibindi bitandukanye yagiye biragarukwa ko nabatari bakeyi ngaha mu gihugu cacu Burundi no hirya n'ino mu bihugu bitandukanye bivanye n'uko rero ivyo vyose vyabandanije vyambika isura mbi Perezida Evariste Ndayishimiye kandi ivyo vyose bikaba biriko biradukoza isoni nk'umukuru w'igihugu nyene icubare General Major Evariste Ndayishimiye ntivyari bikwiye rero yuko yo kitwara gutyo niko abategetsi batandukanye bashikirije munyemere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye Perezida Evariste Ndayishimiye ndabibutse yuko gushikungu rero inkoho zinini zinini nizito zito gushikungu rero zejeje gushirwa mu ngiro na cane cane mu mwanya nanone zagenewe aho mwanya ku mwanya rero hategerejwe gutanga itegeko rikomeye cane kwinjira mu ishamba cimeza ry'inyungwe munyuma zuko rero yavugana na mugenzi we wa Kongo Perezida Felix Antoine Tshisekedi nubwo wewe gushikungu rero bitoroshe nanone kuri irigenekerezo hatanguye kumvikana makuru akomeye cyane ku mugambi w'ikudeta muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mbibutse yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yajeje kwagereza ubutegetsi bwa Gitega bwa Kigali nanone kuba buri ko burafashanya n'umugwi Red Tabara ufatwa nk'uwiterabwoba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa rero bamwe babaza Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yoba yibonekeza muri ivyo bikorwa bitandukanye nanone bakibaza niba yoba ari imfashanyo ariko araronga muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo canke niba yoba ari akandi karyo ko kurondera amahera. Ndabibutse yuko rero nubwo biruko wahora amushigikiye ari we Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone yamwiyonkoye ko bivanye nuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye yanse abaryamana basangiye ibitsina ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abo rero nabahuza ibitsina babisangiye Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yashikiriza yuko abo bose bakwiye guhanwa vya karorero. Reka rero munyemere mbere yuko tubashitsa ko aya makuru twabateguriye reka makuru yacu tuyatangure kuri aya majambo akomeye cyane yashikirijwe n'abenegihugu. Munyuma rero turibuze gutanga umuco kuri ivyo byose. Nanone imboni biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akwiye gutanga imihoho muri iki kiyago munyuma zuko rero ariko aribonekeza mu gusambura igihugu cacu c'u Burundi. CNDD-FDD ikaba yatanguye kwiyamiriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbaye kaze rero muri aya makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV aho nanone turibuze kubajana ku rugamba aho nanone Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arategurira gutera igihugu cibanyi cy'u Rwanda
ngo asubira kwizera u Burundi agasubira guha imfashanyo Burundi agafasha mu migambi iterambere nivyo bica bisubira gutera icizere mu gihugu bigatuma yuko nabagwiza tunga babanyamitaye mora mwumva muza makungu bazana imitaye yabo mu Burundi kugira ubutunzi bwisununuye ivyo byose rero Ndayishimiye arahonyanga umugore wiwe arahonyanga murabona ibindi bintu Ndayishimiye ariko arakora ni bitera sona ariko akora ibintu mbere nabandi batigeze bakora urabona ibintu uno munsi yafashe ubutegetsi hafi bwose yabweguriye umugore wiwe ivyo rero ni ibintu bikoreka yuko ntashaka afite kumurendaza gutanga ubundi burore nitwagenda turahani
gira amahoro reka nje kwa kumufrasoni Justine ngirango murumvise muri make umwihwezo wa Bobo Rugurika mwebwe namwe icapa muha ubutegetsi bwa Ndayishimiye novuga musanzwe umugambwe CNDD-FDD ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD mu gihugu mu birabyo no munsi ni cyayo
biragoye cyane kuko novuga nti n'abarundi bahoravuga ubwano bwarafutse umunwa urabona ubu ubuhinga ngarukana bumenyi bwarabaye bwinshi bwarateye imbere turashobora gukurikirana ibikorwa mu Burundi cyane cyane jewe mpereye ku bintu byerekeye ubusuma buguma bwiyerekana sinzire ko bavuga ngo guhera ku misozi guhera kuri musanteri guhera kuri ngiyango na chef de zone ibyo rero byo je mbanze kuvuga nti jewe nabibabwiye kuva kera mu matora ya 2010 ndababwiye icyo gihe bicara mu masure umudirekteri ari kumwe n'abatwara n'abareze bakagenda gushyatura amakarata akaranga mu baba bafite amakarata akaranga muntu ugasanga nk'umuntu nka Justine bamuhaye amakarata 10 mwumvise ko ari umudirekteri yicaranye n'umwana yigishe n'umwana atwara n'abigisha atwara n'abana areze bimwe bita kwibuhetse ugasanga umukuru w'umutumba yicanye n'abatwara bariko baruzuza ayo makarata umuntu bakamuha amazina 10 baca bandika kuri karanga muntu 10 mushinga na Pierre Claver Mbonimpana Rufyiri twarakorana cyane muri cyo muri cyo gihe n'ubu tugikorana barerekanye karavera girarire muramwibuka kuri televiziyo y'Uburundi agirarire avuga ati ibara riraguye cyere nkaguma ndababwira nti none ubwo musuma muri ko muri igishe ibyo bintu byo kwibuheta munyuma bizobagarukako none nibiba muri banke uzovuga ngo ni Yohani yibye ngo ni karavera yibye ngo ninde n'ibintu nyine ubona ati n'ibintu byateguwe kuva kera mugabo batabona ingaruka mbi bizozana kuko ubu umwe wese umunyeshuri yivye ry'amakarata karanga muntu kugira ngo bibe amatora ubu ni watwara bune watwara none ni yatwara bazomubwira ngo nguri kuriba kandi aribo babimwigishije mwumva rero niho mvuga nti ibi ni ibintu bigoye kugarura kuko abo bose bariko baratwara nibo babigishije kwiba mama ngo niwiwe hanyuma yanduzane mu mugambwe mama niwiwe tugabure ugasanga nk'umutegetsi mu gipolisi abwiye bajya bari ku mabarabara kandi twese turabiravugwa nibo babitubwiye ati toza ajya amahera bijya notse y'2000 canke angahe hanyuma jewe uza kuverisa aya a murumva rero yuko mu gihe umukuru agutumye kwiba uzi kuzokingirwa nta kuntu ushobora kureka kwiba hanyuma ugasanga ibintu byose tuguma twumva byibwe abibwe ntibahanwa akagenda akideyira mugani wawe wavuze ati jenda dey akagenda nyine ratete oti mu ibarabara yarateruye ikigega cy'igihugu hanyuma ngo turindire ko azoyasubiza ayasubiza gute kuva kera uwibye yarafungwa akongera akanayasubiza murumva ko bikiri kure kubesha twaba turi ko turabeshanya ndenda nka kubabesha ubundi ndafise icyizere mu buzima ariko ubu ndabyo ibintu biguma binasohoka nyine baguma biba none wobogora igihugu atanu umuhana wobogora igihugu kuva ku ntango hariya ku musozi biba none sinzi uwo twari ko turayaganda mugihe umunsi umwe tuzokwikangura dusanga banagurishije igihugu hanyuma dusigaye turamaramara tubure naho dutako twari twizeye gutaha nivyo jewe mbona nta cizere kinini uyu munsi mbona
ngirango mbere ko tugaruka ku cizere reka nje kwa ntambara rutse ntambara wumvise Justine ukumviriza na Bobo Rugurika eka n'abarundi bamwe baravuga bati igihugu cacu uno munsi ni canyuma ku isi mu bijanye n'ubutunzi na kajagari tuvuze agate y'akazi na muntu kari bagiwe novuga umutekano nuko ibisata nka byose bitera bisubira nk'ibirenge namwe niko mubibona
murakoze cyane ku makanya niko ndabibona kandi sindabibona kuva uyu munsi gusa kuko nibuka ko mu myaka y'2000 hari umuntu nigeze kuyibwira nti abantu bo mu makaritsiye twabana ariko arinjira mu itsinda FDD baja mu makantoni bamwe baja gufata amapeti ya gisirikare abandi bagira gute batigize baja no kurwana ndababwira nti ibintu muri ko muraja ngo bimwe ntavyo muzi kuko uko ejo bizobandanya ntavyo muzi kandi ejo mushobora gusangamo mugiye gushigikira ibintu mutari muzi intango yavyo niyo bizoja muzosange ari mwebwe muriko muragirizwa ivyo zobabizo ariko ravyo byose ko atana kintu mwe mubiziko naho umuntu avuze CNDD uyu munsi CNDD ahigereje igihugu biratahuritse cyane muti kubera iki cyo nagira ngo mwanze twibukanye gato turabe ndazi ko Bobo yabikurikiranye cyane kandi Justine yabikurikiranye cyane iyo CNDD yavuye n'ingene yagiye yashitse mu gihugu n'ingene yagize inguvu n'abayizihaye ndazi ko umuntu tugiye gusesangura twobitora neza uyu munsi kubona bariko barakora ivyo bariko barakora umunsi naho igihugu bigeze ntibitangare cyane kuko ntibigeze bagira umugambi n'umwe wo kuvuga ko bafise twitwe biyumwe twita mu kintu funufungo projet de société ayo bari bafise naho bari bakigwana sinibaza ko hari umuntu twigeze kuganira mu myaka y'2007 ariko arambwira icyo CNDD yahagurukiye kugwana niki ndamubwira ko bihenze urumva ndajije byose bavuga ko bahagurutse baje kuhabuza ubwoko bw'abahutu kuhabuza ubwoko bw'abahutu gusa mu gihugu kirimo ubwoko bwinshi uba wihenze ku mwene igihugu kizotwara gutwaye igihugu kandi uyu munsi ndazi neza ko amerewe nabi benshi cyane n'abahutu aho sinkekeranye ni ukuvuga iki uyu munsi ahubwo biranatangaje ko naho kiri uyu munsi kikihari kuko no kumva ko ikurundi bukiriho gusa hari n'abagihema ku bantu tuzi ko atagihugu banezwe nabe ne wabavukana mu nda zimwe mu ndimwe bamwe bamwe batabanezwe birateye agahinda kandi undi munsi umwanya we kwizera ati ejo hari ko mbizohindu ariko nagenda babwire ko atakina kimwe gitangaje kubona ivyo bakora uyu munsi biriko birakogwa kuko ntibigeze nta na hamwe mu mateka yabo herekana umugambi w'ugushobora gukorera igihugu kandi ihengera ndakwereka ingirangaruke mu mwanya byo nkuko Vestine yaraheje kubivuga bakifatingwa ibigwanisho bavuga ko baje guhabuza ubwoko bw'abahutu ivyo byarigishije cyane abantu barigishwa kwica barigishwa kwiba uyu munsi abigishijwe kwica bafashe igihugu bagumye bica mabone byabaye muri 2015 kugira ngo ushobore kugira abantu wigishije inyigisho mbi usubire kubahindura ubigishe byiza biragoye mu gihe n'abategetsi bonyine iyo proje yo kwigisha ibintu byiza atayo bafise kandi nabyo atavyo bumva bafise ubundi mugambi kinagira ngo tugaruke gatoyi Sendede turiho tubona uyu munsi nibaza kwitandukanye na Sendede ya Nyangoma Nyangoma yari yariyumviriye umuntu agiye kwera neza usanga bitandukanye hanyuma ica kabiri murabe ibintu ubutegetsi bw'uyu munsi njye ngiramvuge Sendede n'urongoye Burundi uyu munsi neva Faristan ndayishimiye ibyo bavuga n'ibyo bakora n'ukuri nimba bitaratukwegera karambaraye bakari mu nyuma karahini rabi ibyo bakora be n'umuryango igihugu yagishize mu ntoke z'umuryango hari ahantu bari bashize ngo ni programa yo kuzorama nyine batahukana abateshejwe izabo bose bashire mu ngo zabo bona birashoboka ntibishoboka hari ikintu cabaye ibugendana amatongo yarahariwe kurima abantu batashijwe izabo ibugendana ayo matongo uyu munsi ayimamwo umuhungu wiwe yarimyamwe ibijumba yakoramwe ibisuguti imba ari ibisuguti cinzi nibaza ko ari ibisuguti ivyo bisuguti bagaca bidandaza mu bushikira muri leta no kuvuga iki leta yanyaza abanyagihugu aba vulnerable bari mu ngorane bateshejwe izabo kubera bonyene aho baronse barima umukuru w'igihugu arahabatse haci harima umwana wi wacyadandaza ivyo ari karimbura ashorera igihugu sinzi ko mwumva ingene ubwo buremere bw'ingene ico kintu kimeze hanyuma ngo igihugu kiriko kirondera ingene cosubiza muzabo coteza imbere abanyagihugu ntibikunda kuko nabushinzwe nabufise uri kurabica kugira umwana wawe abigihangange mu butunzi ubwo numvise rero n'ibindi vya politike vya nongere kuvyo bugenzi wanje Bob Rugurika yavuze raba ibintu byaduse muri Congo aho uyu munsi neva ari watwaye East Africa Community igishikare cyo umunsi kiriko kiragirizwa yuko kiriko gikorana n'imihari naho ta raporo mpuzamahanga iravyemeza mu guravya ibinyamakuru byinshi byo muri Afrika nonga haza buraya bimwe bimwe birabadoma ku rutoke ivyo bizovyariki habi ingorane mu gihugu habi ingorane no mu karere zose zivuye kuri bo ama gihugu mba kizopa hehe kizuko kiracha ndabira teye n'agahinda
reka ngaruke kwa Bobo Rugurika Bobo muri mu bamenyesha makuru bakurikirana cyane twovuga politike y'igihugu cyacu cy'u Burundi mubona koko umugambo SNDF ushobora kubogora igihugu cyacu cy'u Burundi muri bihe no vuga u Burundi buri ko buracamo bitoroshe
urakoze ntibishoboka na gato nabivuze yuko murabona muribuka CNDD-FDD de ishitse mu 2004 na gatanu na gatanu niyo yatsinze amatora mu kwezi k'umunani muribuka igihugu cy'u Burundi yere cyari cyifashe mu bijyanye n'ubutundi eka mbere no mu bijyanye n'imibano ingene abarundi bari babanye ingene icyuka cyari kimeze mu gihugu byari ibintu naho igihugu cyari ko kirasohoka mu ntambara cyari kimaze mu imyaka irenga 10 hari icyuka gitari cyizere ivyo bintu by'injyane z'abahutu n'abatutsi aba ba CNDD-FDD ariko barazukurura bagarukana byariko birarangira kuko hariho ibintu akordarusha amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yarusha yari yarafatiye ko kugira abarundi baze babane mu mahoro abarundi baze basangire akabisi n'agahiye buhoro buhoro ivyo byose rero barabisambuye na rero nshaka kuvuga mu kanya Rusiya yari karabivuga ntambara yari karavuga for example ati nta vision bafise ivyo nivyo rega igituma ndakubwiraga Jeremy yuko umugambo CNDD-FDD atana gato rushobora kuzonagura igihugu ahubwo ubandanye ubyitwara mu manga igihugu kikazoba umusaka nivyo biko biraba murabibona uno munsi niyo uvuganye n'abategetsi abategetsi ubwabo abo ba CNDD-FDD bariri inzara barakubwira ko bugarijwe n'ubukene kubera amafaranga neva yari ivuga ngo yagira ibipapuro ahubwo bitewe n'ubwoba yumvise umuntu w'umukuru w'igihugu avuga nka gutyo mu bintu bijyanye n'ubutunzi rero navuga nti mu ncamake intambara yabivuze nta vision bafite ni ukuvuga yuko nta mugambi mwiza CNDD-FDD wadufitiye igihugu ni ibi rero mubona uno munsi n'aya makuba barundi turimo guhungisha abarundi kwica abarundi urabona ko bamaze kwica abarundi barenga ibihumbi mirongo urumva ko ikintu bari baje bafite n'ugwanko muri bo ico rero bariko baragiteza imbere ugwanko bariko bararuteza imbere mu barundi murabona ishyirahamwe raba nk'ishyirahamwe kubona hariho ishyirahamwe yemewe n'amategeko mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ndavuga irishyirahamwe nyimba yiyita ngo bimenye nyimba bimenye Burundi ngo communication center muramaze kumva inyigisho z'agahomerabunwa bigisha rero je mvuga nti abarundi nimuje gusinzira musaba sende defende ngo byiterambere sivyo bafise muri bo bafise inzigo basugwamo ivyo rero nivyo bariko barateza imbere muri ayo mashyirahamwe rero mwumva ako n'akaruru gato indabahaye ishyirahamwe ririko ryigisha ugwanko mu barundi ishyirahamwe ririko ryigisha gusubira gucanamwo mu vyamoko buriya ntambara yaje kubivuga akari nyuma karahinda jewe nibaza ko kugira ishyirahamwe nk'iryo barireke ribeho umuntu aritwara akaba yidegenza ari ngaho amahoje yirirwa arasirikira avuga ibintu by'abanyembwa ngo y'abahutu n'abatutsi basigura ibintu bitagira umutwe n'amaguru berekana abantu ko bamwe badakwiye kwitwa abantu ivyo byose rero nibaza ko birafise kumbure umugambi mubi uri inyuma nivyo tutaza ariko nibaza imana ntizobakundira ko babushikako jewe ndafite iyo conviction kuko inkuko nambara bivuze abo onyi igihugu cy'u Burundi kubona uno munsi naho kigeze naho barundi bageze nibaza ko atariho uwo mugambi wipfuza n'abo bantu rero nariko ndavuga nta terambere rizopfa ribayeho kuko nta vision muba mubibona ibintu bama badutse ngo 2020 ngo 2040 ubu bazanye ibintu ngo 2060 ngo mu 2060 mu Burundi ukaraba ibyo bintu bavuga ndibigira ifatiro umugambi uno munsi ndayishimiye ariko avuga yuko ngo ari ugiye gutuma ngo Burundi wese aronka amahera ariko abahimiriza ngo korora ubukwabo mwe mwibaze nta numwe atazi yuko kugira ibihugu bitera imbere hariho imigambi ikomeye y'ubutunzi abantu bafatira uburorero ivyo rero mu Burundi ntibishoboka uno munsi ngene uravye sende defte diminit twa igihugu ntibishoboka raba ndagwa karorero urabona ibi biganiro bita dialogue politique iriho hagati ya leta y'u Burundi n'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya Union Europeenne murabona imyaka imaze iyo dialogue politique muri iyo dialogue politique bagira bati abazungu n'ukuvuga amakungu abashaka abahora bafasha igihugu cy'u Burundi mu mijyambere iterambere bagira bati president ndayishimiye n'ubutegetsi bwawe ni enda nimwakire ibi bintu dusaba kugira dusubire tuzane amafaranga yo gushyigikira imijyambere iterambere bagira bati tahukana aba bantu bose mwahungishije kuraho ibi bintu byo gushyira imitari itagira umuco n'amaguru ku bantu ugurura ibimenyesha makuru by'igenga hamagara abanyapolitike mwahungishije mwafutiye imigambo muyage muganire mwugurure urubuga rwa politike espace democratique ivyo byose ndayishimiye akabitera kagere kandi yabona igifyo cy'amafaranga ari hajya bamwereka ati amahera ngajya ibibujije kwa bimaheraza nibi mbwo ndayishimiye kubera gwagwanko kubera wa mugambi mubi bafitiye abarundi n'u Burundi murabona ahitamo kubiheba ati iryo terambere reka tubireke hanyuma ivyo avuzana ngo by'ubukwabo nta numwe atabona yuko ari ubundi busuma bukabije ariko arakora mwarabonye ibintu muri bije y'igihugu mu mafaranga u Burundi bugiye gukoresha muri uwo mwaka wa 2023 shira 2024 amamiliyaridi amajana n'amajana ngo azoja ngo mu mugambi ngo gukwiragiza hirya no hino udukwavu ubwo bukwavu nize ngenda babwiye bazogenda bagura ubukwavu 10-10 ku ntara abahereze zamburira kure zabo babishyire kuri za televiziyo y'u Burundi radiko ijeje pour campagne yabo hanyuma bace bavuga bati ngajya y'amahera mugabo y'amahera azoba yasahuwe mwe murabona ibintu by'isoni ibintu nta n'umwe sinzi hari igihe ibintu ababaje umuntu ariko aravuga naho rero navuga
Bobo si wowe ubabaye gusangira ngo abarundi bose baterekwe barababaye ntawe uryoherwa no gukena ntawe uryoherwa no kuburagizwa canke kwicwa canke gufungirwa ubusa ariko nagomba kukubaza ni igiki gituma koko ibyo bintu uri kuravuga abarundi basaba makunga saba umugambwe SNDFDD badaheza ngo babishyire mu ngiro nuko utabibona byo yabituma neza
Erega nibyo ndakubwira nta ntubirondera hirya no hino bitumwa n'ugwanko bafitiye abarundi urabona ko hari abo bise ngo ba mujeri ahandi bakagira ngo ibipinga urumva bobo bagira bati hako dusubira kubana nabo ba mujeri hako dusubira kubana nabo bita ibipinga bagira bati iryo terambere ryawo ryayo makungu turarihevye tuzirimira ubukwavu hanyuma ikindi navuga n'igiki rega mu mutima w'umuntu hari urwanko n'umurondere ko kugirira neza uwundi bobo urabibona intambara yaje kubivuga raba ubutundi bwose bw'igihugu buri mu minwe y'umujyango rega nuko abarundi batabibona ndayishimiye narabivuze aragenda gatsindiriza abarundi mu majambo ajyoshe kuba ajyosha yari karatuka abacamanza yari karatuka bamwe ngo mu bajenero bakorana yari karatuka bamwe mu bashikira kandi abantu bose bakajaho bakajana nabwo ngo nukuri ngo uyu mugabo ngo yashaka guhindura ibintu ngo mugabo ngo abajenero ngo nibo bamugujije ngo uwo mugambo wiwe ngo bareze byane ngo nibo bamugoye amaboko mugombe sibyo arabesha arabizi neza kuko arazi urufunguruzo rw'iterambere niwe rufise mu minwe areka kurukoresha kuko agira ati jewe ntanzara iri kiranyica mu mazimisi nkumba ntambara n'ivyo ari karavuga umujyango wiwe ibyo bintu bibera igitega ibugendana barafashe amatongo yarimo abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barasohora mu matongo amakoperative barugaza baca bafata aho hantu bahegukirira umwana wiwe umuhungu wabo Mungu wabo niwe agira mwizyo bintu ngo vyisuguti ngo vyo mu bijumo bivuye mu bijumo ibyo bisuguti mwumvise ntambara bivuze agace bishora kwa nyina no kuvuga muka ndayishimiye niwe twari umugambi ukomeye ngo ukugaburira abana mu gihugu cyose nivyo bisuguti acashorera ku muhungu wiwe bagaca bahemba bari amamiliyari n'amamiliyari amahera bigwa bararungika ku makonti hari za Guinea Equatorial naha rero mvuga nti nta rukundo bafise ahubwo ati none biva kuki nubwo nije nyine mvuga nta rukundo bafise bwo kugirira neza abarundi je naho ngeza vema hanyuma harakandi kantu umugabo ashobora kongera sishobora kureka kukavuga ko ndazi ko biri mu bituma je naravuze yuko bajya abagabo bafitanye amasezerano n'ibindi bintu by'ibintazi bemera ivyo rero navyo mu byo ngo babasaba harimo gukinisha abarundi abanyagihugu none wewe wumva bazozana iryo terambere gute kandi hari ibindi bemera bibasaba ibyo bintu by'ubukene n'ibituri nabyo mvuga nti ntibishoboka gusa nk'uko mwabivuze avuga amajambo meza yo kuryosharyosha abantu ufate ni nk'uko basindiriza kubera arazi ububabare abarundi barimo mugabo agira ati reka nzokwame ndabaryosharyosha imyaka itatu here itanu cumi ibi navyo ariko aragira ubona mwumva ngo hari injyane mu mugambi iwe n'abategetsi batumvikana nta kindi ariko geregereza kwikura abantu abona ati aba bazombuza